ababibangamiye akamutwa batera nuko ukubahirizwa ibidukikije akabishitse. Kubera ibidukikije biratwinjiza amafaranga cyambere y'agaciro, bigatuma igihugu cyacu kigira cisununa mu by'ubutunzi. Icyo ni ikintu cyane. Umuntu yinjinga arashobora gutanga amahera cy'u Burundi kikabandanya kiduza amafaranga. Icyo ni cya kabiri. Hama ababibangamiye n'ubahanura yuko bureka kubangamira igikoko, kubera nacyonye ni kiremo cyaremwe n'Imana kandi gifise ubuzima bw'abana b'abantu bafise. Bokwiye kugikingira bakayikora buri kimwe cyifuza kikabaho kikarondoka na kare n'ubutunzi bwacu ku gihugu n'ibyiratu byacu ku gihugu. Urundi rwarukanura amagara yuko boza bakaraba ubwo bwiza ibyo biremwa Imana yaturemeye, bakigishwa n'ukuntu twobikingira tukabifata neza bikabandanya birondoka ku buryo nabo hanze tubereka ati turafise ibintu tworatira u Burundi no kubikingira cyane.